kila siku wakioa niko pale nite kuku. Hey, rose coco inachanganya gama niga walai, hadi matembo wanakula kuku mixa mayai. Ili mtolesha maniga range mbili, walipoachana ikamromba pa mjini. Hey, unaitenda.